abantu behoye lo muntu khalunga yeki kubekho umuntu ohlabela ingoma phangemva aphana nalapha kuzolawula wena kanti ngaki lo muntu wenza ingoma uhlangene nengxaki ahlangene yona lo muntu lo bekhale ngayeki ngoba ngeke umnyango umuntu inxeba ungalazi thulela unyanga abantu ngumntu oke wagula wagula ukugula kokugula balichule lo muntu ukwazi umnyanga abantu abagula njengayo kungashunyelwa kuthweni kodwa ukhala ngayeke umntu onezigulo esodwa esinganyangwa nayo intshumayelo nimbona ekuqwaka kanti kumntu owenze ingoma ephethe laa nxeba naye wayeke wanalo ndibuyisa inkonzo ngale 10 rand ndibulela uthixo katata ungasanga nge-18 kajanuwari kulo nyaka bezinini 18 ngolwesibini ndifumene intombi Amanda. Bantu umuntu oyaziyo imeaning kaAmanda. It's a gift from God. Yebo. UAmanda means it's a gift from God. Simple as that.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ningalo naye. Ningathini naye. Kodwa is just a gift
from God.
From God and inikwa uThixo.
Amen.
Wakho nabanye nabanye ndathiya nje. Lo ukusama amuntu ogali velo gam ukusama nina zento zigugulishayo it means a tiger lion Lion. Nandinombathela akazutshata. Ime apha namhlanje. Ithanga zatshata thina.
Amen.
Lion. Not all. Uyalazi lityhela ukutheni andazi into ndathiya nje kodwa he usama come on kwenga kwenga nyamaz Osama bin Laden. Ivesi yeshumi kule ncwadi kaMateyu sisine. Ukuze uSathana amyeke uYesu inyoka amatyhoboza wakhupha amazwi uYesu wathi suka Sathana emva kwam. Samveni kokulingwa abantu abanintsi abangamelani nolingwa uvavanyo omnye adeyeke nenkonzo ngenxa yovavanyo. Uba utshezi uthi wawulamba uze neqebu uSathana ngoba icebo lendlala icebo likaSathana. USathana masiya kumntu ongumKrestu uyephetha ikheyibhuli esuka apha ezapha hadoyi. USathana unekheyibhuli esuka apha ezapha ashintsha umntu ngoku asebenzela isusa akhe ayeke le nto abeyinikiwe iyobetha iinkokhelo ezininzi State of Capture. Kukho abantu abasagolozana nangoku kuya kuso. Ingxaki wafaka ikheyibhuli esuka apha enkabeni ezapha wabhayisa wathopha utshopha umntu onekheyibhuli esuka uvumela yonke into engathi ibheke eswini. Awulamba inyoka amatyhoboza yathi suka Sathana emva kwam. Emveni koba uSathana emthembisa ngezinto yho bangapha abantu abanomnkapha xa benowini lotho.
Amen.
Sengenzeka nikhonza kangaka nje intuba ifriji senamanzi. Yo! Yo! Ngenzeka nangokuzila nje into ubuyipula kalujaka. Kawulunga sobe uphinde ubonakala uze ngenqabe evile uba isonka siyafumaneka umsebenzi uyafumaneka ukuthula kube sebandleni walamba unyoka amatyhoboza uYesu akubekwa phezu kwento ebeminquma walingwa weza ngokwakhe uSathana akathumela wathi ubungunyana kaThixo jika namatya bezonga utye ngoku wathi lo mfo asonga sothi ndehlutisa umntu. Kho abantu abanenyani ngexesha abasalamleyo ndamcela uThixo abagqine endlaleni abantu ethini madoda ndicela uThixo abantu abagcine endlaleni famadiba abagcine endlaleni ngoba bawuhlutha yobetu uYesu ngenye imini akhalimela abanye abantu phesha kwentyabo akufike ezantsi wathi hayi mani ingathi kanti nindilandela kangaka nje sesasonga ndiyakuqonda nangoku uyacinga uba ndawufika utye ntoni nenye inkokheli yakathi sepupetini bona abantu bemane bethi mpulu ongena emishini yathe wo wo ningasigqibisa songa sami esinempolo songa sami esine french akho umane niphuma nje ngiyakuzwa kwaba senkonzweni Nginika amazwi namhlanje ngokukhanumela usathane. Ningajikajiki. Nithi nje sathana. Suka emva kwam. Sathana. Phuma kwam. Sathana. Phuma emsebenzini wam Satana. Miyana nomlingani wam udala umvikiva. Satana. Wenza umthandazo omnye. Nenza umlambelelo. Uzawunyoshoza usathana ngoba usathana ligwala uyayikungqala. Satana! Yeah, Satan! You go out for Satan! Yeah, Satan and the young! Yeah, no, Father Miango! Father Miango! What is Satan? Put down the young and the young Satan! Think I can clean it in a second way? Kuwe Satana ndilimaza. Izangezi uzokhonza uThixo ngenxa yakho Satana. Necebo Satana nolubamba. Kunjalo nge Satana. Weekend ne weekend Satana. Unecebo lam Satana. Yeke Satana. Yeke Satana.
Amen.
Yeke Satana. Ntumana yakhe ngokuqala inyoka amatshobosa wayenze entabeni ndiyeke Satan ndingowakho Satan amzanga kuwo ndiyeke Satan ndiyeke Satan usuthi naxa kuphathele iindaba zakwakho umntu uthi ndiyeke Satan yazi naxa uphuma pha njengumyeni wakho engekhwapha nje uzaxa uphuma pha uxelela ngeendaba zokuba umyeni wakho ndimbhaqanda uzuthi ndiyeke Satan Yeke Satan. Yeke Satan. Igoli yakho ibenye. Igoli yakho ibenye kulo nyaka. Igoli yakho ibenye. Ungavuma uyendwa. Igoli yakho ibenye. Uthi ngiyeke Satan. Ndifuna uyashiva le goli ndizibekeyo. Ndikudala Satan andizama. Andiyashivi ngenxa yakho. Ngoba sekusekugqibelele. USatan akuvelele. Akususa athi uPaulos. Ndizama ukwenza okuhle kuvele okubi. Uthi useza kakuhle nasenkonzweni ubetha kakuhle isandla kwale 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 unyaka mawuthi sisike singakuboni ingxaki awumsusi usathana awumxeleli usathana nxa uthandaza ulibala kucela ezinye izinto ozibona zisenziwe next door awuthi sathana suka kwami umncane usathana uyangqala awuthi sathana liyeke likhaya lam sathana kudala ndibukela abazali bam besilwa ngenxa yakho sathana phuma kweli khaya sathana nam ndifuna ikhaya lifudumelele phuma kweli khaya sathana ingxa yakho ucele into ezingenamsebenzi ngenzeka nalo nyaka kuphela nje oko ucela uba angase nditshintshisanane nomabane ngala myeni wakhe uyena ubhetele kusuka kunalo phela amanzi boba phela amanzi bacala into ezingangamsebenzi abantu Satana, near the Satana in the